yatsabiswa intonjana njengelesemva kwaveliswa i-21st birthday. Masibuye ezakokwethu. Nidalwe namnyama futhi uqamata kaphazamanga waninikeli bala neenwele ezingqangqiso. Bafikile belungu banithengisela iikama ezitshiswayo zokolula iinwele zenu zifane nezabo ukuze nikhanyele ibala lenu laa nto ithi black is beautiful, black is the best. Sadibana nabantwana bethu sebezii-yellow bones ezinemilenze emnyama kuba bonke abantu abatshayisayo bayayilibala imilenze. Nafakwa ulwimi lwasemzini nada nakhumsha nogqitha nabanikazi bayo. Sanucinga ndiyakuncoma xa ke usikhuphana ngempumlo isingezi into yoba ngabelungu babe ngathi bathetha ngamathatha baphuma kumazwane engqele ooEngland, ooScotland, ooSweden, ooNorway kuyabanda yimfitshane libathethisa ngamathatha. Asikwisizathu sokuthi ungenamfitshane kude usikhuphe nangamathatha. Nilahliswa amagama nenzingiselo. Sadibana nani seningooBenjamin noMiriam athi umntu aqhayise athi ndingwasemishini akazivi ukuthi imishini sisitishi esasisebenzela ii-missionaries. Ii-missionaries ngabantu ababekhutshwe bezophumelelisa injongo yokutyabisa isintu. Masibuye ezakokwethu.